Oh Baba, tunakupa sifa.
Hallelujah.
Shuka yawe.
Thamani Music Touch.
Inakupa sifa Bwana, toka ndani mwangu na